So into nzama uyenza kuleni video kukuprova okanye kukungqamanisa uba utshintsho lwantoni le-base formula ze-logarithm zethu okanye ungathi ke i-change of base formula ngolusemzini. So le nto isixelela ukuthini? Le nto isixelela mandigqibezele formula wam. So le nto isixelela ukuba xa ufuna mhlawumbi ukwazi u-logarithm one-base engu-a kabani ka x elingana nobani. So ungakwazi ke ubhala le nto ngokhangela izinto ezine-base eyahlukeleyo. So kuba lo le nto izolingana no log base, log base esifuna i-base engu-b okanye log base ke uyichuzileyo okanye uyikhethileyo wena. So log base b of x uzawohlula ngo log ka base b kanje ngapha phezulu kabani ka a. Uzikhumbula lokuba apha into esizamuyenza kuba sitshintshe i-base yethu ibe yi-base etheni entsha ukuze sikwazi ukuyibala kwezinye ii-calculator zethu. So ungasebenzisa lo mthetho ke ukuze ke ufumane noba yiphi na i-base oyifunayo. So make ndiyenze lula ke ngoba sifake amanani. So uzikhumbula uba sino-logarithm eno-base engu-3 base engu-3 kabani ka-25. So ungasebenzisa i-calculator yakho ukuze uthini ubalelene ngosebenzisa i-log engu-base 10 ekhoyo kwi-calculator yakho. So ungano-log eno-base engubani engu-10 ka-25. So log base 10 of 25 iza yonke loo nto uyohlule okanye uyidivide ngo log base 10 kuba kaloku uzikhumbula ii-base zakho kumele zifane apha kwesi sigigaba. So uza log base 10 ka-3. So laa 3 ngulaa 3 upha. So into esenzileyo ngoku sizame uthini utshintsha ii-base zethu. Masike sizame ke ukuyiqonda kakuhle uba le nto yenzeka njani na. So masithi ke besifuna i-logarithm eno-base engu-a ka-x. So sine-logarithm ene-base engu-a ka-x. So masike sibhale ke enye ke ngoku mhlawumbi into sithi ngu-y. So log base a of x ulingana no-y. So yilaa nto ke ikwelaa cala elingana nale nto. So ithetha ukuthi le nto a to the power y ulingana nobani no-x ngohlobo besesifunde ngalo kwividiyo ezandulela lena ze-logarithm. So u-a to the power y usinika bani? Usinika u-x. So mandithemba usayikhumbula. Ndifuna umbhala ke u-x qelele phaa kuba ikhona into ndifuna uyenza apha. Ndizokubonisa uba kutheni le nto ndisithi ezinto ezimbini ziyalingana. So masike sazise ke omnye umthetho wantoni wee-logarithms. Lo ii-logarithms ezi-base singazaziyo. So sobeka i-log ngapha eno-base engu-b siphinde sibeke i-logarithm nalapha eno-base okwangu-b ngolwaa hlobo. So uzikhumbula lokuba into esiyenza inxele yile esenza enene and uzikhumbula uba imithetho yee-logarithms ithetha ukuthi xa sine-logarithm ene-base yento erayizwe ngento sawuthatha la power sizise ngaphambili ze sandule ukuphindaphinda ngolog wethu. So izawuba ngu-y phambili aphindaphindane no-log base engu-b of okanye base b ka-a. So le nto yile nto ngqo esiyibhale apha kuba ngomnye umthetho wantoni wee-logarithms law. So ngapha izofana nqwa necala ngapha and eli cala alitshintshi. Izawuba ngu-base b izawuba ngu-log base b of x. So into ngoku mhlawumbi esifuna uyenza kuba kusithini sisombulule u-y wethu. Uzukhumbula uba u-y wethu ebeyilaa nto ibiphaa. So into esizawuzama uyenza sawusolva okanye sasombulula u-y wethu so sawenza njani? Sawuhlula ngo-log base b of a ukuze sifumane u-y yethu azimele ngenxa elangeni. So siza kuhlula ngo-log base b of a kwecala ngapha la sekunene zena ngapha sohlule kwangento yokufana engu log base b of a. So ibiza ngolo hlobo ukuthi log base b of a. So ezi ke ngosiyabona uba ziyasusana kwecala lengapha, sisheke nabani, sisheke no y eyedwa. So uy olingana no log base b of x azohlulwe ngo log base b of a. So mandithathe ke ndihambe ndiyincamathisela phanje lula ndingabe ndiyibhala. So uy wethu ulingana no log base b of x. So uy kaloku ubukhumbula ebelingana okanye befana nalaa nto ipha. So uy ngu log of a. So ku log base a of x. So nale malithathe ndizoyibeka apha. So uy ulingana no log base a of x ize le nto ilingane naleya ipha ecaleni ngolu hlobo ibona ngalo ke apha. So nalapha ke sizofaka phawu lethu lolinganiso kuba uy wethu angazizo zinto zombini ngolo hlobo zitshintshile iibhesi zakho.